Ngifuna umzabalazo. Hey,
ahe,
ngizocabalaza ngize ngifuna umzabalazo. Hey,
modelela mina
Uthembe Ubani.
Don't you mess with me
Uthembe Ubani.
Mina ngitheli ndu
Uthembe Ubani.
Kumele ufutsek
Uthembe Ubani.
Ngizocabalaza ngize ngifuna umzabalazo. Noma bangathini nithela amanzi baba isigubhi nazo. Suka maphepha kusale ma cardboards. Limpopo nami ngiphakamise lami logish. Money talks and if you broke scheme Uthembe Ubani. Yeah, tell mina baba Uthembe Ubani. Lento ilula bizi chomi zakho sikele cake. Hayi ngiyadlala skimi get lost komele ufutsek. Bare mratata thunya sari kakapa. Never gonna stop till I'm cold Kenneth Kakapa. I gotta set off this spaceship ngilbeke kaya. You can run Josie, mina ngrani kaya. Born in LP, Josie just adopted me. And if you know how a beast, you don't want it with me. Baridi wakai
ekhaya lami.
Baridi ntakai
ekhaya lami.
Gizo tabalaza ngize ngifuna umzabalazo.
Hey,
ahe,
gizo tabalaza ngize ngifuna umzabalazo. Hey,
modelela mina
Uthembe Ubani.
Don't you mess with me
Uthembe Ubani.
Mina ngitheli ndu
Uthembe Ubani.
Kumele ufutsek
Uthembe Ubani.
Ngizocabalaza ngize ngifuna umzabalazo. Money really talks and if you broke skim is sign language. I said it first la ma lines bawabhayitha kimi. Show me the chelete or else ambela kini. Like mwana he atswala ngicela niphume kimi. Flow to nama feel pity for you fake swimmers. Better yet my flow deadly while the drivers stay and come. I need an Oscar, I'm out here killing whites. I need a path of course to overcome this fear of heights. I'm trying to change the game, I'm busy painting playstations. Fly, always on air, radio stations. And manga funuk diver, sikthela ngamanzi. We came here to have fun.
Ribatla mnati fela. Hey,
baridi wakai
ekhaya lami.
Baridi ntakai
ekhaya lami.
Ngizocabalaza ngize ngifuna umzabalazo.
Hey,
ahe,
ngizocabalaza ngize ngifuna umzabalazo. Hey,
modelela mina
Uthembe Ubani.
Don't you mess with me
Uthembe Ubani.
Mina ngitheli ndu
Uthembe Ubani.
Kumele ufutsek
Uthembe Ubani.
Uthembe Ubani.